Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure ya channel ya Nyumuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ahanini kubirabana n'urubanza rwemereje kuzoba kugenekerezo ya 27 rwa Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Amakuru dufise avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaremerewe cyane n'abamusaba kurekura uyu General Alain Guillaume Bunyoni. Mu bamusaba kurekura Bunyoni harimwo abaturuka mu Magambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Tanzania cy'ama cy'amapinduzi cyangwa CCM nk'uko babivuga. Haba no mu Magambwe CNDD FDD ibintu ntivyoroshye cyane, ubusabe burabandanya bwiyongera umunsi ku yundi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yorekura uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere ndetse najejwe amabanga ahambaye cyane y'igihugu. Bimwe mu bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarisunze hari mu rwego rw'iperereza byarashitse rero byabihangange mu iperereza navyo byatanguye gushikiriza ubusabe bwavyo ku mukuru w'igihugu bw'uko Alain Guillaume Bunyoni yorekurwa. Ni mu gihe urubanza rwa Bunyoni rwimirije gutangura mu gice cy'iyungururizo muri sentare na hinyuzwa. Reka none tubigaruke ko iki ngo ni ikibazo gihanze cyane Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe bamwe mu bategetsi ba Tanzania iyo bariko barayaga na Evariste Ndayishimiye ngo abemerera yuko agira amurekure, ahandi kandi ngagaca yisubira ko ubwoba Evariste Ndayishimiye afise nuko kino kibazo cy'ibitoro gishobora kunanirana rwose mu gihe abahoze bazana igitoro bavuga ko ari basoma mbike ba Bunyoni. Amwe mu makuru duhejeje kuronka akavuga yuko mu gihe cyose Bunyoni azohora apfunzwe ibi byose byankenerwa bivuga ko vyagiye birabura mu gihugu cyane harimo igitoro ndetse n'isukari, ifumbire n'ibindi byose mu gihugu c'u Burundi bishobora kuzofatwa nk'umugani kuko Alain Guillaume Bunyoni n'abamwegereye cyane aribo bahora bafise amasoko ndetse n'amasezerano yo kubizana mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe bamwe bavuga ko muri rya sakwa ryakozwe ku ngo za Alain Guillaume Bunyoni zose afise mu gihugu ryo kuraba ivyo yaratunze, hamwe bavuga ko bagiye gushakamo ibigwanisho inzu yiwe yarasatswe biteye ubwoba ndetse hari n'ibipapuro vyinshi bagiye batwaye. Bamwe bari bazi yuko vya birimo amasezerano Alain Guillaume Bunyoni yagiye yarasinyanirana aragiranirana n'amashirahamwe agiye atandukanye harimwo nka Interpetrol Rijim, Interpetrol ifise uburenganzira ahimbwa ibitoro ndetse n'andi mashirahamwe menshi Bunyoni afisemwo imitahe. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ngo aragenda hamwe akemera ko yomurekura ahandi akisubira ko mu Mugambwe naho bavuga ko ipfungwa rya Bunyoni ryatumye Mugambwe CNDD FDD usa n'utagifatanye abahugwanya baca babubamwonga indani muri wo. Perezida Ndayishimiye we atinya ko kurekura ngo Bunyoni byo babisigura ko yamupfungiye ubusa ko yamurementanirije maze irekurwa ryo rigahinduka insinzi agasohoka ameze nk'icungo ngo maze Bunyoni agaca akundwa kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye uko vyifashe muri iki gihe. Ni mu gihe kandi abandi nabo batanguye gushikiriza byinshi bagendeye kuvyagiye biraba mu minsi iheze ndetse no kuvyashikiye umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni, bamwe banavuga ko biteye isoni ku gihugu c'u Burundi. Uyu ni Marie Louise Baricako, reka tumugaruke ko Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano, we avuga ko ivyashikiye Joy Akimana umukobwa wa General Bunyoni ari akamaramaza mbere biteye isoni ku barongoye igihugu c'u Burundi, aho umuntu ategekwa kwambura impuzu zose yambaye agasigara ari amenya. Marie Louise Baricako asaba ubutungane bw'u Burundi ahubwo gukurikirana abategetse umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni kwambura impuzu zose ngo bamusake igihe yarage muri uyu muvyeyi wiwe mu iboro rikuru rya Gitega. Ni nyuma yaho ku munsi w'igenekerezo ya 22 rusamu uyu mwaka aho umukobwa wa Bunyoni Joy Akimana ategetswe kwambura impuzu zose kugira ashobore kubonana n'umuvyeyi wiwe igihe yaramugemuriye. Umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni Jackie Man igenekerezo ya 22 rusama yaragiye kuraba umuvyeyi wiwe amugemuriye asanzwe apfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. rero ntivyamworoheye kuko yategetswe kubanza kwamburwa impuzu zose yambaye hamwe n'agahuzu ko munsi ivyamutangaje cyane ku buryo yashobeye no guhamagara abajejwe ibohero rya Gitega nabo bamubwira ko ariko biri ategerezwa kwemera kwambura impuzu imbere yuko yinjira akabonana na se wiwe yaragerageje kuvugana n'usanze aburanira bunyoni ariko bibimfa gusa aruhira gusubira inyuma batabonanye na se wiwe nivyo yamugemuriye abisubirana inyuma ku bwamari Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano avuga ko ivyabaye ku mukobwa wa bunyoni biteye isoni ku gihugu mbere agasaba ko ubutungane bukwiye gukurikirana abakoze ivyo vyose agira ati nakamaramaza biteye isoni kubona umuntu ategekwa kwambura impuzu zose yambaye agasigara arayamenya nimboneka rimwe mu gihugu abategetse Joe Akimana kwambura impuzu zose ngo amusake kugira ashobore kubonana na se wiwe bakwiye gukurikiranwa n'ubutungane bahanwe uko no gututira akaranga k'abarundi nk'uko Marie Louise Baricako abitangaza Nimuge kandi n'abandi bategetse bakomeye cyane ba mugambwe ndetse n'abandi bose ibi byose bavyumvise ishavu rya duze bakavuga ko ibi byo birengeye ukwiyumvira kwa muntu bakavuga ko ivyakozwe nabo bose uwo baratanze itegeko ryo kugira ngo bananize uyu mwigeme warengeye mu bunyoni ndetse batangure no kunaniza umuryango wiwe ngo byo bisigura ko urubanza igice kimwe cy'urubanza arengeye mu bunyoni yaburanye akagitsinda ahubwo bakaba ariko barashaka ukundi kungene bamunaniza kugira ngo nagera imbere y'abacamanza atazoburana neza afise amagara mazima Nimuge kandi benshi banavuga ko igihugu cya Tanzania cyo rwose ndetse n'abakomeye mu gambwe CNDD-FDD harimo n'urwego nabo mu rwego rw'iperereza kuri ubu bariko barotsa igitutu Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo arabe uko yorekura uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi arenga iyome bunyoni nimuge kandi bamwe bavuga ko mu gihe arenga iyome bunyoni iyo sohoka ibohero ngashobora kuzihora bidasanzwe ariko kandi abandi bakavuga ko mu gihe arenga iyome bunyoni iyo sohorwa ibohero ibi bibazo byose biri mu gihugu cy'u Burundi bishobora gutorerwa umuti gake kuko baravye babona ko iyi ari intambara iri hagati y'abagabo babiri canke se impande zibiri zidafise iyi ntambara idafise ico yungura abanyagihugu bato bato muyandi makuru kandi katuyabandandize mu ntara ya Bururi komine Matana abanyiro bapfungiye mu gashuka komisari ya Matana bariko baratabarizwa ngo bama bahohoterwa n'urongoye komisari ya Dusabe Desire Nkuko amakuru ava mu bakozi b'iyo komisari avyemeza abanyororo bahapfungiwe bakubitwa imisi yose umukomiseri Dusabe Desire yama asora abanyororo imisi yose mu gatondo no ku mugoroba akaja kubakubitira muri iyo nzu asanzwe abamwo niyo nzu kandi ngo yegere iri imbere ya komisari inzu ibamwo abofisiye bo muri komisari ya Matana Komisari Dusabe Desire ngakora ivyo nk'igihano kuri abo banyororo kugira kandi bishikane bamuhigiture kuko na benshi bapfungirwa igihe kirekire bivanye n'uko baba babuze amafaranga yabaciriye hari n'abahamara ukwezi kurenga ikibaje cyane kandi kenshi bapfungwa atacaha kibagira ngabapfungirwa n'umurengera igitangaje kinababaje iyo haje ubugenduzi aho muri parike canke abajirwa gateka ka muntu abanyororo baca bakurwa mu gasho bakabanyegeza mu matoilette muri toilette zo muri sale ya mess de police de Matana kugira abashitsi ntibabone ngo bashikirize ingorane bafise Ni mu gihe abakozi bakorera muri iyo komisariya babazwa n'uko abajejwe intwaro aya Matana baza yo mabi ariko ntibatabare abanyororo bahohoterwa mu gatondo no ku mugoroba baratabariza abo banyororo henshi hashoboka basaba mu rwego rw'igihugu jerwa gateka kaze mu CNIDH kwishikira bagatabara abo banyororo Ni mu gihe kandi hariko haravugwa ngo ese ngubwo pafe niyo bayarugaye bikayigora kutubwira canke jejwe gutoza ibiturire bati ntidutahura ibiriko biraba muri PAF ihebe inanirwe no kuduha ivyo dufitiye uburenganzira Iyo niyo myidogo abanyagihugu bitura muri Commissariat General de Migration ariyo benshi bita PAFE ya kera ijijwe gutanga ibitabo by'inzira passport de se passe ndetse n'ibindi. Abanyagihugu bavuga ko badatahura na gato ukuntu hari abamara amezi n'amezi barindira impapuro z'inzira ariko kuzironka bikaba ikibazo mu gihe baba barishe amafaranga yabo. Babona ko PAF isa niyo bayarugaye ikanirwa no kubibwira Abarundi kuko bitumvikana ukuntu n'impapuro z'inzira zisigaye ari ikibazo canke naho abayobozi ba PAF bakaba bashyizweho kugira abatoza ibiturire mu banyagihugu kuko utarishe igiturire ataronka pasiporo. Ku bwabo banyagihugu ngo bisigaye ari nk'itegeko kuwinjiye muri PAF ategerezwa kugenda yitwaje amafaranga y'igiturire aho hari n'abapolisi bategerera abantu ku muryango winjira kugira bumvikana amafaranga babone kubafasha. Abanyagihugu bagira bati byose bibure mu gihugu n'impapuro zice zibura. Iyo bija hose PAF ni gisata cya leta gishasha kijejwe gutoza ibiturire kuko ibihabera bisiga ubwenge. Ni mu gihe hari benshi basiba ingendo zabo abandi bikanka ko baja kwivuza hanze igihugu kubera icyo kibazo cy'impapuro z'inzira. Ibyo biruko kandi mu gihe umuyobozi mukuru w'icyo kigo Maurice Mbonimpa wewe abandanye gusigura ko icikagurika ry'umuyaga nkuba riri mu bicereza izo mpapuro z'inzira insigura abanyagihugu bamirira kure. Ivyo biruko kandi mu gihe haciye kitari gito inzego zitandukanye zidasiba kwizeza Abarundi ko icyo kibazo buca gitorerwa umuti ariko bigaherera mu majambo gusa. Abanyagihugu bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira icyo ashikirije canke gufata ingingo ibere kuri icyo kibazo kiruhije benshi babipfuza gukora ingendo zabo hanze y'imbezi y'igihugu Burundi ndetse nabipfuza gukorera imirimo yabo hanze y'igihugu. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonde ko kugira ngo tuzucikanwe na dushikiriza usangize bagenza no makuru abagezweho ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi nabo ubibutse gufyonda subscribe canke sabone kugira ngo baje bashikirwa navyo. Numuhoza TV rero Imana ibahezagire.